zingamashumi ayisithupha nesithupha iy'ngane ezalwe ngoNcibijane KwaZulu-Natal. Ungqongqoshe wezempilo uDokotela uZweli Mkhize uvakashele isibhedlela iKing Dinuzulu eThekwini lapho kuzalelwe khona iy'ngane ey'ntathu kwengamashumi ayisithupha nesithupha ezalwe ngoNcibijane esifundazweni.
Imgubu yokuqala eminye iminyaka eyishumi ekhalenda kwabanye omama eqondana nokuzalwa komuntu ozababo. Ngesikhathi abaningi bebhiyoza bona bebeyilungiselela ukuyoteta. Ababelethisi abenze lo msebenzi beqiwe injabulo, kanti kubazali sebezolula amathambo.
Ingane yami yesibili ngizizwa ndonwabe kakhulu, bengingayilindelanga le nto nhlanga ngokuyibona kwe-TV isenzeka, bengingaliba inganiseka nabo.
Ngizizwa ngijabula kakhulu because lona ufike early kunesikhathi sasikala odokotela efana femhla 8 January and ngikhonile ukwazi ukuthi ngibelethele yena while laba abanye baba ama-twins ngangahle into.
Ngizizwa ngijabulela kakhulu, ngifisela nayo ukuthi izintokozo nokuthi ngibomama oqotho kuyona.
Ukuzala kwezinsana kuqanjwe nohlelo lwe-National Health Insurance oluzothulwa kungekudala.
Now for the children who are born here, already we would like them to be able to get out of here with their birth certificates. So in a number of hospitals, we are actually putting that already in place.
UDr. Mkhize ubesekhumbuza abazali baqikelele ukugoma iy'ngane kusanesikhathi ukuvikela izifo ezahlukahlukene. Bongani Gema, endabeni ze-SABC yeThekwini.